MC Machadi collabo ya dramati na Kiriko. Wewe uyibona gute? Wewe what do you think? We yumvira iki kuri iyo collab? Nirasohoka ariko wiyumvira gute kuno muzi dramati no kuno muzi Kiriko?
Ndayibona nk'ibintu bisanzwe n'izindi collab. Kandi nkuko umuntu akoranye no yundi squatazi baho canke hit zirabaho. Ivyo nta muntu ashobora kuvyanga ariko mbega gukora na collab hari hageze ko bayikora. Kutuja kuri stage ukisabira ati desha kandiri abafite na mana ibonye mpora ndabibona none nani dramati na byo bonye kwa kiki yari ko kuri afishe binyane kutagira gute ndukutagira management ishobora kuvuga ati we aho genda mba ndahaze nubwo ko rero kenshi umurimbyi afise management birawo ibintu byiza sana biratuma umuririmbyi yitwara fresh n'ubwo umurimbyi atagira management none raba nk'ubu na Vishulov ntashobora ndabikubwijwe Vishulov ntashobora kuja muri show batamutumiye ntageza manje nibibaho
wapi ariko igihe bayita show love kuba dramatique yagiye muri concert ya kigingi sama comedy gene kwibaza ko ari show love kugaragaza urukundo gushigikiranirana bitwoma tuvuga ngo dushaka gushigikiranirana yabigize yagiye
kujya so gushigikira oya kujya no kwica kariyeri yawe wari mu bidandazwa ucombesha tomate za tine muzitori muziki oya niba uri muri rimbyo uragiragizwa uvuga ati jerekani ibiki ndo ivo
acati kujya wewe uzi performance ya Kiriko mu ndirimbo uramaze kubona indirimbo nyinshi hamwe ni ya dramati uri kurabona zijya collabo kuko hari abantu usanga bataberanye bari muri collabo imwe wewe urabona yuko baberanye muri iyo collabo uri kurabara
oya bivanye na style ya Kiriko bikavana na style ya yujya mu petit dramati nuvuga ko je kugwanje sinza gucura ubanza ngo ngushigikira uyu cyangwa ngo ngiruko oya ku bwanje style Kiriko hari uko ntagomba kwisunika mu bintu ko naririmba umva kagomba umengo style kera yari umurapeli ubu nta muntu amufata nk'umurapeli yaguma agomba kwita kuri ba Fabio ba kita kuri ba Bifes kita kuri ba ande ngo n'umurapeli aje sanga bijya bintu usibye wiwe wowe rafise indi style sinze n'ubwoko bwayo none just style yo uzi ubwoko bwayo
Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nitwa Kapiteni Raina, ndazi musanzwe mumenyere, ndi mu gisagara cya Bujumbura, turi muri town hagati. Uyu munsi nasubiye kubazanira kandi MC Machad, umwe mu bantu bazi gusesangura industry y'umuziki w'Uburundi. Sinza kubatevya, reka dushe kuyagana mumenye ibyo tuyaga ko uno munsi. Machad na mahoro.
Yeah, na mahoro mani, nawe umeze neza kaka.
Meze fresh sana.
Ndamutse n'abantu bakunda gukurikirana. Bakurikirana urubuga rwawe nizere ko bameze fresh.
Yes sir. Bose bari okay.
Aho ni fresh sana.
Machad kintu cyatumye ndakurondera no munsi. Vraiment jewe mbonye ikintu gishasha muri industry negeza gukurondera.
Kubera
uri mu bantu bavugisha ukuri kandi bavuga ikintu kiri atabwo.
Narubona bahora bavyakira neza.
Baravyakira neza burandika no ku ma commentaire. Atari abantu bari aho bo mu Rwanda uyigeze kuvuga iza blues melody.
Bacha bagira ama commentaire atari.
Bacha barakritika.
Mugatwe nafto ntacho bidukoye kandi ewana abarundi. Muri ko murakunda ivyo wacu ni bon. Kandi byose babikora kubera twebwe. Bariko barakunda ivyo wacu ni fresh sana. Bo wahu sana ho.
Neza ikintu canzanye no musi Machad ni video ihejeje gusohoka muri uno mwanya. Ni video ya dramati ari kumwe na Kiriko. Iyo video na ibonye cyo ndayikurungikira kuri WhatsApp.
Ya video twarabonye n'amafoto. Bifoto zanije hanyuma jambara bamenshi bavuga ati mbega abatipi kubera bakumva kuri collabo ni bibi. Iyo niko ikoraga collabo bagomba kwakora n'ibintu byiza si bibi.
Yes MC Machad collabo ya dramati na Kiriko. Wewe uyibona gute? Wowe uyibona cenge wowe what do you think? We yumvira iki kuri iyo collab? Nirasohoka ariko wiyumvira gute kuno muzi dramati no kuno muzi Kiriko?
Ndayibona nk'ibintu bisanzwe n'izindi collab. Kandi nkuko umuntu akoranye no yundi squatazi baho canke hit zirabaho. Ivyo nta muntu ashobora kuvyanga ariko mbega gukora na collab hari hageze ko bayikora. Umuntu kubera ni bivana na target yiwe n'ibintu baba barapanze kuva kera. Iki mugabe cumbona bakoze collab bavuga ati ego turakoze collab none ko dukoze collab dushaka begishike ibintu dushize mu ndirimbo ni biki ni giki bigiye kumarira abantu ni bya minde nyine abasanzwe abantu bamenyereye iyo koze collab ufite target kuvuga ati kintu canje nyine ko gishika kureka twizere ko abapeti bazanye indi sura mu gihugu cacu mu byereke mu muziki mu gace no bahanura bagasura indirimbo bitware nk'abantu bakuze nabaze bari twara nk'abana igituma mvuze uko nti bakoze collab ejo zosanga bari ko bari tsabira ama concert batabahamagayemo muko je na mampanura baririmbye bacu muri byo tagira management biragora na kateri imbere arashobora hiti zibiri zitatu bigafira ngaho twebwe abantu ni hitumenyeyego oya kugira ngo ugo muri hiti imyaka ni imyaka biragora uraza ni nkamenyesha makuru amenyesha makuru ashaka kuza araje ejo cyataka uravyumva
yego
ni nkabaye musiko nyina araje ejo cyataka n'ubwo ko rero abaririmbye cyane cyane urondera umuntu ari nyuma yawe aguma gufasha aguha impanuro ku bigenzo ku aho urashika mbane n'ahandi ho wikora nawe wenyine usanga bigoranye bajya bapiti rero muri aka kanya ntibaranyemeza kuvyerekeye ikintu babatwagwa muri aka kazi cyangwa ikintu bigenza mu kazi ko kuririmba oya
ntibaranyemeza
munyifato ikintu bitwara ntibaranyemeza aka
uri sûr yuko kiriko atarakwemeza n'amahita afise
kugira hiti ni ibintu bitoma kugira hiti ni kimwe sivyo n'ukuntu witwara mu bantu ni kindi sivyo mbega wo muririmbye kine gushika kure uravyumva ukaguma utembera ahantu hose ugira gute kujya shobize birakenewe apana kwitumira mu maso nta muntu hagutumiye urabonetse muri shota muntu hagutumiye aho byo bikora ufise management oya ko muri mvisha gushikana ahandi hantu kure umanza kwemeza bo uva muri ico gihugu abafana bo muri ico gihugu ni umanza kwemeza imbere kwemeza bo hanze ikindi mu gihugu cyo hanze mana
ushase kuvuga kuja umuntu araje mu masho batamutumiye atari kuri afish
kuja mugandi bisanzwe kutuja kuri stage ukisabira ati je shaka ndirimbe aho bapeti na mana ibonye mpora ndabibona none nani dramatic navyo bonye kwa kigingi yari ko kuri afish binyandi kutagira gute ntukutagira management isho uvuga ati we aho genda mba ndahaze nubwo ko rero kenshi umurimbyi afise management biraho ibintu byiza sana biratuma umuririmbyi yitwara fresh n'ubwo umuririmbyi atagira management none raba nk'ubu na Vishulov ntashobora ndabikubwijwe Vishulov ntashobora kuja muri show batamutumiye ntageze amanya nibibaho wapi
ariko igihe bayita show love kuba dramatic yagiye muri concert ya kigingi sama comedy gende kwibaza ko ari show love kugaragaza urukundo gushigikiranirana bitwoma tuvuga ngo dushaka gushigikiranirana yabigize yagiye
kujya se gushigikira oya kujya no kwica kariyeri yawe wowe uri mu bidandazwa ucombesha itomati za tini muzitori muziki oya niba uri umuririmbyi uragiragizwa uvuga ati jerekani ibiki ndo ivo uburaga kawa gapoesheje ahantu usohoka ari kugiye kwinjiza irari nicyo gituma uri imbyi iwacu ubu ngaha usanga n'umuriyo niba utora ibihumbi amajana indwi n'ama ndabyumva ayo mbere ni menshi hari n'abatora turuwasi urabyumva mbega iyo wibitse ukagenda mu mashuri rimwe rimwe ushobora kuvuga ati uno muntu aguhaye idire aza avuga ati uyu mujamu simerutse kumubona muri sho aribika usanga baguhaye nk'imiliyoni zitatu zibiri ugumye uboneka kuboneka ni nka bijya bya legacy byo mu mashoma atoma atakaguma aboneka ahantu hose kagomba
kubasha kumuzinda
oya bijya birica umuzinda no je sindo mu MC gamani wibaza ngo ngo MC ngenda kugukorera hari hose oya nanje mvuga ati sino guma nk'uwo MC hari hose ariko amahera bakeneye mugabo nanje ndagira ikintu cyo kwibika
agashobiz
bati wana ni pepesa abantu mugani wa kumubona ahantu hari mu kabare hari hehe mu buso bwari bwo bwose ata nguvu ataki uzibona nawe tusanga bampa ayi tomate kiraze rero kumuboneka se biri ko ronga amafaranga wa kumuboneka na tamusaruro c'est pas bon
yes turacyari kumwe na Marchard aho namusanze muri Bujaville kubera iyi exclusive y'indirimbo igira isohoke vuba cyane aho twatangiye kubona amasanamu twatangiye kubona amafoto aca hirya nino na n'abemeye ko ata exclusive n'imwe izo kwigira inshika Machad reka tubandanye kuri no kurajya amafoto twamaze kubonesha amaso Agiye amafoto twabonesheje amaso.
Abona ka video basi. Kaya bakita ka upcoming. Ubavu wabasha gusora indirimbo. Reka twizere ko indirimbo izo bimeze neza. Naho benshi bibaza uko. Shobora kubaswa ata mugabo jenda bifuriza amahirwe. Ejo ni heza umuziki wacu wa munyashigikirano ko ni sawa. Tuzoguma tubona amakolabo menshi agiye atandukanye. Nuko reka twizere ko ibintu bizaba bimeze neza. Nta kindi kintu norenza ko ngaho.
Neza na neza machat kujya wewe uzi performance ya Kiriko mu ndirimbo. Umaze kubona indirimbo nyinshi hamwe n'iya dramati. Uri kurabona zijya kolabo kuko hari abantu usanga bataberanye bari muri kolabo imwe. Wewe urabona yuko baberanye muri iyo kolabo uri kurabara.
Oya bivanye na style ya Kiriko bikavana na style ya yujya mu peti dramatic. Navuga ko je kubwanje sinza gucura ubanza ngo ngushigikira uyu cyangwa ngo ngiruko. Oya ko bwanje style. Kiriko hari ukuntu agomba kwisunika mu bintu. Ukuntu aririmba umva akagomba umengo style kera yari umurapeli. Ubu nta muntu amufata nk'umurapeli. Yaguma agomba kwita kuri ba Fabio bakita kuri ba Bifes kita kuri ba ndengo n'umurapeli.
Yego.
Aje sanga bijya bintu sibye wiwe. Ubera afite indi style sinze n'ubwoko bwayo. Mane je style yo ubuze ubwoko bwayo. Ni umuntu nyine aza akubita ibintu bimujemo mugabe ibintu akubise biraza gutumara nk'abantu. Urabyumva? Umva ari hadikiriza mu bintu. Mu bintu hadikirijemo kubera dacika intege. Bikaba byiza rero je sinshaka kumubwira ngo aririmba nabe. Cyangwa mvuge ngo drama no dramati Allen bibaze ko yoba kazi sana oya hari kintu bita gutora ka melody kameze neza kucurondera amajambo ameze neza nandi ho abapeti bafite amajwi arenze dramati ntuza kumuzana kintu cyose ni mu mutwe muri rimvi wese biza kuvana ikintu ya clay ikintu ari kararema agomba ha abantu nico ciza gusumba kuvuga ngo ufise ngura ngo ufise ijwi ryohoye kandi bajyaho nyine boza muri baririmba music live dramatic music live ntayatsi
uri sure
ntayashobora no ndakubeshirike eka je ntamurimbye abarimbye bose bancha mu maso ndabazi gusa uri umuririmbye gerageza gukriya kana urabyumva abantu batazi yaba melody beretse ku muziki mwiza ari melody kama
yego
samajambo ndira ka melody yakugoma byihuta drama ndamugwa arafatishije cyangwa ubugoma bwa Kiriko square ubuhinga bw'amaje cyangwa ubuhinga bw'ikintu tu melody. Rero bagatura melody nziza. Barashaka kuduha ikintu kimeze neza cyangwa bakubita squat. Sinshaka gucura ubanza. Cyangwa ngo naruririnja zitarasha. Oya no banda barengeye.
Yego.
Mugamvugishije uko.
Ariko tubifuriza ivyiza
ine. Kandi navugishije uko.
Uko n'ukuri kabisa.
None barakaze mu kuririmba.
Bararinzi aribo batuzanira ho nyene dramati no muririmbyi wa mbere afite views nyinshi mu Burundi.
Sivyo.
Kiriko akili ari muri staff ya Billy Money Boy.
Navyumvise mani.
Araduserukira hariya mu makungu. Mugashize mu Rwanda abantu barajugumira.
Mugani yose kuri ku muziki w'ikibirira. Umuziki w'ikibirira urahutse.
Yego.
None yose ruka ku muziki w'ikibirira.
Yose ruka nyenge. Yose ruka. Kiriko. Kiriko yose ruka.
Sinibaza. Izina sindiko ndabe. Jaba ndirimbye nka bose ndabazi mu mafi. Sivyo. Bancako, je namuririmbye ngaha mu Burundi ntarakira. Je ndo mu MC turahurira ku stage. Ikindi naco ndumenyesha makuru sivyo ndabakira muri studio. Bire kintu kihari. Haramubona mbona kuri stage ibintu vya ma playback byaravuye ku mwanya. Bagerageze sivyo. Bagira matize menshi. Bararondera utuntu z'inyitu utumero diskwiza indirimbo zikakunda mugabo niba kubiti live turaga uramaze kubona konseri ya dramatic live
ndabaze kubibona
music live
muri sese kuri SOS yaragize live
yocaruhana ingogo
kuri ntuzenya yaragize live
mani hari live ifashe ni dafashe hari live y'amanyanga bijya bya masemi live na uvuga ngo na malaye oh yeah
we live we mira
yego tumugira semi live mugabo ugakora ikintu apana cyo kubipa bajya bapeki barabipa kiri nta live yabonze namaze kuyibona ijya siyo oya
wewe live wemera muri rimbyo wemera ko bakora live fresh mu Burundi nk'abatatu wemera
je hariho ba Vishulo hariho ba Big Fizzo Sadbin harimwo
abantu barimba live
hariho
ba akagiye akajwi kiwe duhora twumva muri
live bisijwe man live ni basi ikintu umuntu ashobora no kuvuga tujyana akarashoboye ntuwavuntiranye n'abaririmbyi sivyo ndigo ahabwo nshaka kubatera intege bige muziki w'ikibiriraho sivyo ni ugezweho sivyo no mu bindi bigufi byo ngahafi bariko biga muziki w'ikibiriraho Diamond ari mu bantu batazi no kuririmba mugabo agira semi live basi na ama playback ngo hana ngo je ngushizeyo ngongongana ngo shira mungu isete hariya kiniki oya atumagira semi live mpaka kundirimbo ya nyuma akaguma rufu nuko bimeze je mba nkene kabaririmbyi turabisigeze tugene n'igihe ntuzurazana ivya ama playback ivya ibintu vya kera
guys ndizere ko baririmbyi muri ko muravyumva ariko hariho nabandi bakubita live ba D1
barahari sino bamara D1 arimwe aba bacaruka bari mwundi yo bishobora ni imbidate bishobora ndamaze kumubona ubundi aho abantu mutegura amasho hana uza muri abanera abana b'igihugu ndagarisa umuntu akunda live arimo uwo mujama D1 mugaba urazi ko bana mubaniye yanavyisabe ati je nshaka kuririmba live cyangwa basi semi live baramubanira ngo yango ngo playback ma icyagiye kumuta ibyo nkuru ntazo wabonye
gama sunamenye
kandi uri muri game none nzobagire gute
rige je ntavyo none ayo makuru wayamenye gute yari mu yihesho byagenze
gute namenye gute
yari mu yihesho aho D1 yashatse kuririmba live
show yabere hariya kuri Zion Beach hajyana rako mu gikurimba live baramubwira ngo yangogira playback n'abategura amasho umurimbyi agusavye ati je nshoboye iki no buhinga agomba kwereka sivyo abwerekana imbere y'abanyamahanga iki no vuga korera abapeti bose bari kwasora imiziki ni byiza mugabo baze bariga no kugira
live
ibyo bafasha sana
okay mukurangiza reka turangirize kuri kano ka points you know reka turangirize hano umuziki w'Uburundi uri kurakura kandi uri kugenda neza icyari cyanzanye ari collabo ya kirikou akili na dramati
wagomboye ntega magatego
oya nta mutego vraiment ndibaza yuko wabivuze kuntuzenye iwawe
nje navuze ibyo mbona
ko we ubibona
ko bashobe gusomba abandi barazi gukuriye bajya bapeti barakiriye bararongera utumero ditwiza suko kweri barenze kuririmba barazi gukreate ico kintu uvuga rero abapeti bafite amajwi ni benshi sana namana huye namuga byanka ko bamenyekana
ariko turiko turaba ingene ijya video bariko barafirma isa neza kandi boneke ko bazoba rugisasu gikomeye
oya agenda bijeje jana kwijana indiri ni hit ije na kwijana kandi squat ndi hagati na hagati none tuvuge ngo ni hit turayibona cyane tuvuge ni squat turayibona oya cyo tubireka tukarindira ko ibintu bibaye
guys ndifuza kuja muri commentaire na ugira ikintu umbwiye anytime any day have updates
batukana
gute none uvugishije ukuri sivyo ubona none
wewe yohana kwikirana ikiganiro mugomba mu kora ibyo mushaka tujuru dola capital njende ngahugira ngo bane impano zose
yes
ndazite usanzu bizika mane je na muntu kweri nirengage umuntu wese afite impano nyigeri yes mu legend gusa aba peti bato ni fresh mugabo kuvugisha kuri ni sawa melody ni igize umuziki samajwi meza ndasubiyemo kiriko double j suko ara majwi meza abafisi ahubwo ni kumenya gu create
of course asante sana guys make sure you subscribe gerageza ugire like kuri kino kiganiro kugira ngo ugumuronke ama updates ushaka updates new ushaka kintu gishasha ni kuri tiwa STV nari kumwe na MC Matchard Dollar Capital umu MC akomeye cyane mu gisagara cyo cha Bujumbura mu Burundi aronka amasho ama aronka amasho na makampu na komeye za Amster n'izindi ziramurondera uno mutipe aguma ginoti
yo yaronse cyane ahubwo yana congratulations brother
bye bye
ubona wari mu higano na bambe harimo bande harimo ba wari kumwe nabande garast
nari kumwe nabamenyesha makuru kuri Teka FM
bavuga amazina no
nari kumwe na Army Pro na Aston na Ginela ego cyane zari bimeze fresh
ugacubwa kabiri bari aba Army Pro bagacaba ntibaronke n'igihungu none ugacho basina nanje cinda kubaza none wabasinze gutega mana
nabakubita
hasi kweri ngo ari 205 nambari ba jinera nambari ba jinera ba wa mbere ndi ba muga mukuru wawe akabura ni gihumbi ijya kuri 205
ijya jari higanwa
jari higanwa
Kandamira mukizi Ami Pro
nayinibereye Kampala kuri navyo name
merci beaucoup tuzosubira ku di munsi ciao ciao gira subscribe bye bye
akanyuma yuko kabi
igoka